are no taboo. Cause when you cry, it hurts me too. I can't say I've been in your shoes, but I would love to bring some good news. Cause when you cry, it hurts me too. Beyond your dreams.
I've been in your shoes, but I would love to bring some good news. Cause when you how you set me free. When you play my song, when you play my song, I give thanks to you, 'cause you saved me. And it's hard to do. Now reality, not so far from me. That's how we should be.
Kilo abona kha khodutse fakhatse ka di chemtrails. Banna ba tshwere di cooler box. Banna le bo sebane bane le bo mamane. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa. O tla ba ira. Bontle ba gagwe o kare letsatsi le le tlhabang ko botlhaba le phirima ko bophirima jaaka e le tlwaele. Mme ene sebeno sa gagwe le sebono sa gagwe ga sa tlwaelega. Ga ke itse gore nka mmitsa mang. O ja monate man, o rata monate man, wa itobetsa man. Ee, nka mo dira. Nka mo dira gore wa tla ba thulantse ka ditlhogo. Ke tshwere jalo Panyasa, Maiza, Pablo. Ditlhogo tsa bone di a opa, di bokete. Right, re ko monateng. Ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana. Ke batla go